Bwana, unishike sana neno lako, nitakuzimia roze. Yesu we mapito yetu, dunia nayo imetulia, hekima yako mzee Yesu, bali ya dunia hii, isiharibu akili zetu. Tushikamane nawe Bwana, unishike sana neno lako, nitakuzimia roze. Yesu we mapito yetu, dunia nayo imetulia, hekima yako mzee Yesu.
Tumetoka.